nadadadim tadana todane nadadadim tadana todane nadadadim tadana todane tadena zanaderana tanaderana tanum tadi mudani dani dom tana na 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 dadadi tadena todane nadadi tadena todane nadadi tadena tanaderana danum tadi mudani dani tom tana na 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 dadadi tadena todane nadadi basaste ke mat khusrogi goyi gulam raya gane ra nirvane rane van bam gazana dadadi gama bane dane ban mam gama bam gazana dadadi tadena todane nadadadi tadena todane nadadadi nena bane nena bama bama gama bane zagane bama gama bane zagane bama gama bane zane bane bama gazana dadadadi tadena todane nadadadi tadena tadena danum tadimo dani dani do na nadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad